Spanai niko things dona nikibliki ten. Saisi ko right say tabidi ni malita.
Janya shisti kwanza nikichanga musha bale na matota whisky ajipatanisha.
Jona washaleta pamoja na siren. Lona panga kuja tizi ya mabicep.
Nikizi so naomba hii badness ifambu. The way you save me.